ini. By the time wanainafikanga age unafika. Watu kaa kina kuna generation ilikuwa eliminated ya kina Michael Jackson, ya kina Whitney Houston walimadwa. Jua liingianga kwa Illuminati na wakujua ni wamejoin. So awali signing ma contract but wakuwa na jua wame sign life.